ikona eMzantsi Afrika thathwe ngokukhawulezo okhulu bayixhome ntungo wababa from yellow card to a goal Teboho Mokoena the Bethlehem boy wakhawula uzoleka celebration time sandawufumana itheli ngoku wayihlaba ngentloko wancancazela umnathi usancancazela nangoku wathi ngutebza xa bemteketisa khangela ngokucothayo phaya khona leni ithathwe kakuhle tebu waqhuma ngathi unezipringi eziya zakudala zona izipringi usakhumbula ezabhedi zakudala zazinento engathi iyahlaba nakuya uMokoena waqhuma wabashiya bodwa behleli flat abafana basekhongo wayibetha phantsi yenyuka wancancazela umnathi akhangela nakuya uncancazela nangoku ungaya kula mnathi uyawufika usancancazela xa kwelihle loMzantsi Afrika kuMzantsi Afrika kodwa sisijwili sisiqalo kule ndodana yakwamafumbi ngoba iqokelela ngasemnatheni okwesithathu ngoku look at that what a corner floating ball phuma yedwa apho uba upasi wayibetha kwikona akho mntu akho namntu unoncedisa apho le ntliso kwakuzwane beka kakuhlapho ukhangela uline foster kambe kuzafika uMokoena kuqala nakufoster uzayigqibezela wabhomboloza uzoleka bendiyithetha le nto kaLyle Foster uthi uLyle Foster ubaxelele kudala ndibacenga bacengekile kwathiwa nantsi yayimana kwathiwa nantsi ilema idunywe ngeisulu kambe sidunywe ngelema susa ilema uyibeke ecaleni uthathe isulu uLyle Foster wenze loo nto security ke kwafuneka ilumke celebrations zabo kungabikho mntu ozawuphazamisa hopefully look at that Foster defender zimbini phambi kwakhe uMokoena lovely touch Foster gqibezela wababa mpomboloza uzoleka Lyle Foster wathi ndiyabulela my goodness me uMzantsi Afrika uzityela itheko ngoku
hold on to the ball here Congo forced backwards all the way back to Mafumbi who's that struggles he'll dribble there you go high five
Roots keeps the contest rolling for Hugo Roots and his Bafana Bafana side. He struggled as Mafumbi with his movements since he's coming together with Lyle Foster, and hasn't looked comfortable on the ball at all. As soon as he got onto it, one thought problems. And one anticipated a problem, that being Reyners. And he picked up the pieces. Five for South Africa. And quite a night in Gqeberha. Oh, won't find an easy goal. And for a man who's in good goal-scoring nick for the club, he'll love the fact that that form has now moved over to the country.